Hello? Ya, ngicela ukuthetha noMtaung ngapha. Ya, jonga apha ke tata uMtaung. Hayi, awuna team ntanga. Hayi, ungaphikisani nam, awuna team. Uyibiza itim laa nto? Ndicela ke uMtaung uze undikhuphele bonke aba bantu bathengise wakhe inye itim entsha. Ha, sizoyibiza iKaizer Chiefs the Leaguers. Ya. Ndiyacela ke ngokukhulu ukhawuleza ukudibana nokungxama. Bye bye.